take 15, take 15.
Take 15.
1, 2, 3.
Yun na lang, kuhanin natin yung isa kanina.
Yes! Yes!
Kaya, gitara!